bae mutumye arabanyarwanda bamutelefonye kumubwira ko ashaka kubabohora ahubwo abiwe bamerewe gute nico nico ateza kuraba kuko ibyo ibyo nti daboro nti muraba keretse ko atanamutumye keretse ko atana ko atana ubushobozi afise bwo naho bababoshwe data nta bushobozi afise bwo kubabohora nta byo bashobora biranamurengeye Rwanda rugeze rugeze ku yindi revo rugeze ku yindi nivo atari andayishimiye naho wabashwe nti wogana ndayishimiye rero narabi byiwe muhanze afite ibibazo byinshi ugaruka rwiwe goma uri koriruka mu mashamba za serbi zigenda batumutwe babuze akazi bari kumarigara ubuya bahejeje medicine ariko adanaza amayinite imwe mu ibarabara babize ari abadokteri bafite rimwe za limikashi n'ibyo bakora n'ibindi n'ibindi barabizi ibyo ariko arakora arazi ko igihugu kiri munsi ya zero ariko akaca ibyo byose abirengana akajya muri kumwe kuvuga na politikwa ngo ngo u Rwanda ni umugizi iki u Rwanda ni umugizi ibyo byose nabanza abahora igihugu ciwe nabanza abahora abanyagihugu biwe nabanza abamarira barira areke kwita mu bindi adashoboye atari na kapabili gushobora kiretse ko ariko asuka nabo banyekongo ibyo abasuka kandi bo bamusuka kabiri ubu yaruga imipanga imipaka ni n'ibibazo byose abarundi bifitiye ubuye n'abashaka kuja aho baje barazunguruka canke ntibanabishobora badandaza ku mupaka barahombye bari mu rugo ama transport yarugaye ibyo bibazo byose Kongo yo imipaka iruguruye ariko akacaje hariya akavuga ibintu azi neza ko atoshobora kugira ashike kuti u Rwanda rwawe mutumye aba ubwo rwaruka rw'u Rwanda rwa mutumye ibyo ari capable ngo mutuma ngo ari capable byo bari byo arafise na capacity na ntoyi na ntoyi yo gukora ico kintu ntacasha nasho byashoboye kandi abakongomani hari baramuraba gatwenga hanyuma baramutwenga aravuga ati kiriya kintu cyo kivuga ibiki ariko bavuga n'importe kwa ibintu bitagira umutwe n'amaguru narabi ibyo ategeza gukora akora ibyo ategeza gukora ashyira igihugu ku murongo nta kindi abarundi bamusabye nta burundi ntibwamusabye kugenda kuba ambasaderi w'ibindi bihugu uburundi bwamusabye kuba perezida no gutera inyishu inyishu z'ibibazo biri mu gihugu nibyo byabamutoreye naho nzi ko batanamutoye arazi ko atatowe mugabo ko yagize imana agashika hariya yategereza gukora ibyo abanyagihugu bashaka kugira ngo iyo credibility aba iyo confiance ayigarukane ku banyagihugu
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye abanyarwanda kutabandanya kuba imbohe z'ingingo zifatwa n'abayobozi babo ibyo perezida Ndayishimiye yabitangarije Kinshasa umugwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi w'Imana urangiye aho yashikirije ijambo ku rwaruka rw'abanyekongo bagera ku 500 nk'imboneza y'ubumwe bwa Afurika mu gisata cy'urwaruka amahoro n'umutekano umenyeshamakuru Claver niyo nkuru adufitiye ibindi kuri iyi nkuru
umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntaje umuntu wa mu gusubira kwagiriza u Rwanda kwa rwo mwanzo wa karere kose ka Afrika y'ibiyaga binini Evariste Ndayishimiye ari Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu cya Congo yavuze ko ari muri iyo ntumbero aheruka gufata ingingo yo kugara imipaka igihugu cy'u Rwanda n'u Rwanda kuri we nico tembagaza ubutegetsi bw'uwo yita umwansi iyo gishigikira Ndayishimiye yabitangarije Kinshasa kuri uyu wa mungu aho yari yagiye gushigikira mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi kurahirira manda yiwe ya kabiri inyuma y'amatora yaheruka gutsinda ati twaruganye imipaka kuko twabonye ko batubeshe kuko ntibahengeshanije kugaburira no guha indaro abatugwanya ibiro bikuru by'umuharire detabara biri mu Rwanda n'ivyo ubwo butegetsi butwemerera n'ukwiyorobeka gusa kuko ntibigeze babaduha
notre lutte doit continuer jusqu'à ce que nos peuples rwandais commencent quand même à se faire pression.
Aho tugeze rero tubwiriza kubananya urugamba gushikaho n'abanyarwanda batangura kwikura ko ubwo butegetsi kuko nibaza ko n'urwaruka rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere yicaye iruhande y'ibendera ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nk'intumwa yawo mu gisata c'urwaruka perezida Ndayishimiye yabwiye urwaruka rw'abakongomani Kinshasa ko yiteguriye kubafasha kugwanya uwo mwansi
si nous avons notre voisin qui nous agresse qui
Atyo dufite umubanye mubi akora ibyo ashobaye byose ngo atudurumbanye dukorere hamwe natwe kugira ngo turwanye uwo mwansi ariko icambere mwebwe abakongomani muje hamwe mufatane mu nda hanyuma abandi tuzoza kubasahiriza aho mugejeje mubishatse twotegura ihuriro muri ugo rwego rikabera ibujumbura rigahuza ugwaruka bwo mu karere iyo nyifato y'uwo mwansi wacu ari mu Rwanda nibaza ko abanyarwanda atari uwo mutima bafise kuko igihe imipaka yari yuguruye babaye aba mbere mu kwisukira iwacu ku kiyaga cya Tanganyika aya majambo yakiriwe nabi mu Rwanda naho leta ataco yira yavuga ko ubuserukira Rwanda mu gihugu cy'u Burundi ambassadeur Olivier Nduhungirehe yamaze kuyiyamiriza ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yagize ati ntivyumvikana ingene umukuru wa kimwe mu bihugu bya Afrika atangaza ku izina ry'ubumwe bwa Afrika ko azofasha abanyagihugu gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora yemewe ibi bisigura ko yahemukiye bagenzi we bamwizeye muri ico kibanza kandi yaciye kubiri n'amaha me y'uwo muryango president Ndayishimiye ubu afatwa nk'umukunzi w'akadasohoka wa Congo ibi byari bonekeje kuri uyu wa gatandatu ku kibuga citiriwe Le Martyr i Kinshasa aho ibirori byo kwimika president wa Congo byariko biracishwa ikibiriraho kuri radio na televiziyo bya leta abamenyesha makuru n'abariko barakira abashitsi bagize bati Uburundi buherutse gusinya amasezerano ya gisirikare na Congo. Uburundi bwashigikiye RDC mu bihe bikomeye kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Uburundi ntibufise intumbero imwe n'u Rwanda rusotora RDC. Murabo buryo perezida w'u Burundi ahawe icubahiro hano muri Stade des Martyrs. Tumaze igihe tubivuga Ndayishimiye yarafashije RDC mu buryo bukomeye. Ndayishimiye araryohewe cyane. Murabo buryo abakongomani bamwakiriye.
Alors, ovationné par le public, il est très content.
Perezida w'u Rwanda ntiyari yagiye muri ivyo birori. Ibirori biheze Ndayishimiye yabonetse afatira hamwe ifoto imwerekana ari kumwe n'umwe mu ndongozi nkuru z'umuhari w'abagwanyi biyita Nyatura igice cyise abazungu Robert Seninga cyagirizwa n'amaraporo menshi ya ONU kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu inyuma y'amajambo ya Perezida Ndayishimiye uyu mukuru w'igihugu yakiriwe na mugenzi we wa Congo. Ibiro by'umukuru igihugu cy'u Burundi byanditse ko Perezida Ndayishimiye yari yagiye gukeza Perezida Tshisekedi. Pierre Clavini nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Tukiri kuri iyi nkuru, leta y'u Rwanda yari yamirije ibyatangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Geoffrey Mutagoma.
Nibyo Fidele, ibyo bikuye mu itangazo guverinoma y'u Rwanda yarayishyize ku rubuga rwayo rivuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akoresheje umwanya afite muri iki gihe mu muryango w'Afurika yunze ubumwe wo guteza imbere urubyiruko amahoro n'umutekano yavugiye mu gikorwa cyateguwe mu izina ry'uwo muryango amagambo u Rwanda rwise anyuranye adafite ishingiro kandi agamije guteza imvururu no kubera amacakubiri mu Banyarwanda kandi akabashyira mu kaga amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rusobanura ko Abanyarwanda bakoranye ubushishozi mu gukomeza ubumwe bwabo no guteza imbere igihugu. Ryongeraho ko urubyiruko rw'Abanyarwanda rwafashe amahirwe n'amaboko yombi kandi rwagize ibyago gutanga umusanzu rutizigamye mu kubaka ejo hazaza hago heza. Leta y'u Rwanda ivuga ko kuba umuntu wari wese yagerageza guca intege imaze kugerwaho muri iyo ntambwe ahamagarira urubyiruko guhirika ubutegetsi buriho biteye inkeke. U Rwanda ruti ariko noneho kuba umuyobozi w'igihugu cy'abaturanyi yakora ibyo abikoreye ku rubuga yahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni ukudashyira mu gaciro ku rugero rukomeye no kwica nkana amasezerano agenga umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Leta y'u Rwanda yashoje itangazo ryayo yumvikanisha ko nta nyungu ifite mu guteza imvururu mu baturanyi ko izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu karere gushimangira umutekano n'iterambere.
Igisirikare cy'igihugu cya Tanzania gihamagarira leta gutahukana impunzi z'abarundi n'abakirondera ubuhungiro bose ku nguvu mu gihe bamwe muri bo bagirizwa kudurumbanya umutekano no kurondera akazi n'ubwenegihugu mu gihugu cya Tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Ibindi kuri iyi nkuru na James Joven.
Ni mu nama hagati y'umukuru w'igisirikare mu gihugu cya Tanzania Generali Jacob John Mukunda n'abakomanda b'inzego zitandukanye mu gisirikare yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam kuri uyu wa mbere. Perezida w'igihugu cya Tanzania umutegarugori Samia Suluhu Hassan niwe yari umusitsi w'iteka muri iyo nama. Yari ishyigikiye kurabira hamwe iby'umutekano w'igihugu, ubutungane mu mbibe n'ibindi bihugu byegereye igihugu cya Tanzania n'ibijyanye n'akazi ko gucungera umutekano w'ibindi bihugu rusange. Generali Mukunda muri iyo nama yavuze ko hari bamwe mu mpunzi bashakisha ubwenegihugu mu gihugu cya Tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko, kandi ko hari n'abandi bamaze kuronswa akazi muri leta ya Tanzania mu mpisho, ari nayo mpamvu gisirikare gihamagari ya leta gutahukana impunzi zose byanze bikunze.
Ni maoni yetu kwamba kuendelea kuwepo kwa muda mrefu kwa waomba hifadhi na wakimbizi hao nchini ni tishio la kiusalama.
Mu byiyumviro byacu dusanga impunzi n'abagishakisha ubuhungiro badakwiriye kuba mu gihugu cya Tanzania iminsi myinshi mu gihe bizana ingaruka mbi mu bijyanye n'umutekano w'igihugu.